Angelina, ballerina, na 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 na. Angelina, say hi. Hi, here, at the camera, say hi. What? Angelina, ballerina, na 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 na. What's that? Is that ballet? You're breaking your neck. That's not ballet anymore. Da 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 da. Da 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 da. Who is she?